mu nama yo kwemeza igitabo c'amategeko ya karangamutima yakora kwa muganga umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida yavuze ko yaje kwerekana ko ubwo bushikiranganji buhimbawe n'ico gikorwa co gushiraho ivyo kwisunga mu gufata ingingo ku bijanye no kuvura ngo hari ibitameze neza guhera kwakira umugwayi ngo turi mu gihe abakora kwa muganga abagwayi eka na leta hari ivyo badashima muri ico gisata aremeza ko abagengwa n'amagara y'abantu haba abaganga abaharanira ineza y'abagwayi eka n'abagwayi nyene bose baterereye kugira ngo integuro y'ico gitabu ijeho ngo muri ico gitabu harimo nibihano kuworenga ayo mategeko bahora ngo bisunga igitabu ngo ariko ico gitabu cahora ari ico icagenga abaganga gusa igishasha rero ngo nuko ico gitabu kirimo amategeko agenga abantu bose bakora kwa muganga ico gitabu gutegwa ku mukono kizoca kija mu ngiro akarusho ku mugwayi bizokoroha kuko kare haba gusamara kubakora kwa muganga ubu rero bazotinya ko ibihano vyoshura no kubafata kuwosamara n'umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe Memisa ryafashije mu gutunganya ayo mategeko avuga nk'uko
nivyo yuko abamwe n'abandi bashobora kugira amakenga kuri iri tegeko ririko rirategurwa rijanye n'umwuga wo kuvura ariko twabahumuriza tubabwira yuko twebwe twarashimye ukuntu ubushikiranganji bwatunganije itegurwa ry'iri tegeko kuko twarabonye yuko imigwi itandukanye y'abakora mu byo kuvura yashoboye kuva mu ntango gushika muri kino kiringo yashoboye guserukirwa birumvikana ko abantu bose bakora muri ico gisata batari gushobora kuja mu nama zateguye ariko benshi baraserukiwe baba abaganga baba abaforoma baba abandi bakora kwa muganga mu nama nyinshi zabereye igitega benshi baraserukiwe aha mubona iyi nyandiko iri ngaha yavuye kure kandi yaciye mu minwe y'abantu benshi n'igihe igitega bari bahejeje kuyitegura hari iyindi migwi yashoboye gushikirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane mu baserukira abandi kugira ngo nabo bagire ico baterereye kuri uru rwandiko nico gituma twabonye yuko n'abaje nyine yari amakenga ariko mwabonye yuko mu nyuma n'ubu murabona yuko ata bintu byinshi bariko barahindura bisigura yuko babonye yuko urwandiko itegeko uko riteguye rifasha bose iri tegeko rifasha bose rifasha amavuriro n'ibitaro bigafasha abakora muri ayo mavuriro n'ibitaro kandi rigafasha n'abagwayi ubwabo kugira ngo umwe wese ari kwa muganga yumve yuko atunganiwe umukozi ahakorera umugwayi ahavurirwa uko bamufata uko bamuvura kugira ngo yaba umukozi yaba n'umugwayi bose bumve ko batunganiwe mu kiringo bari kumwe bariko bara umwe wese afise icajejwe umwe wese afise icakora umwe wese afise n'uburenganzira bwiwe umwe n'undi akubahiriza uburenganzira bw'uwundi ahanini nico kintu nyamukuru tubona yuko iri tegeko rizofasha kuko bizotuma igihugu cy'u Burundi gishika ku buvuzi bwiza ubuvuzi butunganiriza bose twebwe twaza yuko iri tegeko nk'uko mu bushikiranganji bayivuze igihe bugururiye inama ni itegeko rije hageze kuko hari ibintu byinshi rishobora gukosora rishobora gushira ku murongo ku buryo abantu bose bokumva yuko amavuriro yacu n'ibitaro ari amavuriro koko atanga ubuvuzi bwiza twahumuriza rero n'ukuri kuko iki gikorwa ndetse gikorwa caje gikurikira utubazo twaboneka mu mavuriro no mu bitaro hirya no hino ugasanga baba baganga bavuzi baridoga ugasanga abagwayi baridoga ariko twaza yuko umwe n'undi azobona yuko yorohewe hanyuma n'ukuvuga yuko nigihogwa n'umushikiranganje ubwiwe ashigikiye nabonye yuko ngaha yaserukiwe n'umwunganyirizi wiwe ni bintu yabona yuko bikenewe twibaza yuko rero ridashobora gusubira inyuma kandi murazi yuko itegeko rivuye nko ngaha hari abandi bahinga cyane cyane muzi amategeko abanza kuri nonosora kugira ngo barabe ko byose bimeze neza hanyuma rikaca ribandanya gushika aho ryemezwa umugwayi ngaha azohungukira ibitari bike kuko nko muri ritegeko baravuga yuko umugwayi afise ububasha bwo kwivuza aho ashatse no kumuvuzi yipfuza bishitse aho yagiye kwivuza canke umuvuzi yashaka atari hari bakamwemerera akivuza kuwundi yumva yishakiye canke akaja handi yumva wenyene yiyumvamo ashaka kuvuza ubwo n'uburenganzira bukomeye cyane hanyuma nk'ikindi ku mugwayi tubona nuko ubu ubivuga yuko ahantu hose havurirwa abantu hakwiye kuba hafise assurance kugira ngo hagize ingorane umugwayi agirira aho hantu iyo assurance ishobore kumutunganiriza ku ngorane bagiriye aho hantu ico ni ikintu gihambaye cyane kugira ngo nk'umugwayi hagize ivyo bamukorera kutariko dufate bishitse akitaba nk'Imana assurance igashobora kuriha umuryango wiwe ico ni ikintu gihambaye gishasha cinjiye muri iryo tegeko kandi tubona yuko bizofasha umugwayi kandi bizonafasha n'abavuzi kuko bazuwa bakingiwe kuko assurance urumva mu gihe kumbure bari kubazwa ibyashitse wewe nyene assurance naho izoca iza ihakubere murumva yuko n'umukozi wo kwa muganga nawe azoba akingiwe ku buryo bumeze neza ni nubwo burero nka bubiri no vuga ariko harimo byinshi haba ku mugwayi haba ku mukozi wo kwa muganga ibyo byose ni ibintu tubona yuko bizogira ico bimaze
arongera akavuga n'uturusho ku mugwayi mbere no kubavuzi nayo ku bwa Pierre Nindereye uwo mwishira hamwe riharanira gateka k'abagwayi ABDDM ngo ayo mategeko ngendegwa ko aratuma ta usubira kwigira sindabibazwa mu gutunganiriza umugwayi kandi ngo kare bahora bisunga amategeko mpuzamakungu u Burundi bwemeje mu guharanira ineza y'umugwayi none ngo ubu hazuba habonetse amategeko y'u Burundi yo kwisungwa